dedication tugambe kwe kusamu obudde obungi. Njagala otunuulire buli ky'okola. Amaanyi ogataddemu. Obudde obutaddemu mukwano. Tetugaanye obugagga obwagala ffenna tuwagala. Naye amaanyi ogataddemu. Otaddemu okufuba. Kale tugambye ofubye n'amaanyi ogataddemu. Obudde bw'obutaddemu. Abantu baguddewo side business naye tamanyi tamanyi bye yasuubula baba abitunda tamanyi ze bayingiza lunaku